ndakunda ijambo ari jambo Shodezi yakunda kudusigurira ngo abarundi benshi bakora entrepreneuriat do necessité bisigura yuko yumvise ashonje aciye agenda gukora umusiro nk'akazi gasumbije ivyo ariko arakora aca biheba ya entreprise kabijyana mu bisanzwe hari umuntu yambwiye ati umuntu adandaza ishakoshi je ndandaza la sensation wumva iyo wambaye ishakoshi kumva ko wakingiye ibidukikije kumva yuko wambaye jeans ikomeye kumva ko wambaye ikintu washinzemo basukaho kwawe sipa jeans jeans ni ikintu wewe wenyine wagize ikintu ufasha Mazina banyita Romaine Gaby nkaba ndongoye ishirahamwe L Africa Collection ryatangwe mu 2017 ariko ryagiye gukora ku mugaragaro mu 2021 tukadukora ngaha mu mirango kuri 3e Avenue L Africa Collection mu ntango yatanguye ikora amahereni gusa hanyuma turashiramo n'ibijanye n'iby'impuzu twazidandaza hanyuma tukanabyikora ubu rero uyu mwaka tuko dukora amashakoshi nkuko muvyumva collection buri mwaka tuba dufise collection tuba dufise ubwoko bw'ikintu tuko turakora nk'ubu twavuye ku mahereni tuja ku mpuzu ubu rero tukaba tugeze ku mashakoshi uyu mwaka tukaba tuko dukora amashakoshi cyane cyane nari muri université nigaje ni mécanique okay ntugihe narabona yuko abari imbere yanje bahejeje bataronse ubuzi byoroshe namaburonse ukabona yuko bigoyagoya kavuga uti ko iki nakaya no sakazi yacye agenda Dubai korerayo ndiyumvira ikintu nokora coma amahera ndakibura nari nagiye mu bintu byo kudandaza amakaye nkabona nta mwanda bifitiye nkaja mu byo kudandaza ibiraya nkabona nta mwanda bifitiye Après rero niho narifise hereni ryari ryaheze hagi hereni bajyapfuye ukavubona yuko njya nguyingese ndabona ati iri hereni ni ryiza papa yuko rigenda uku nyene nahise n'agatenge ndafata ugatenge ndakibuka ndakazinga ukuntu ndagashona n'urunyuzi ndagashaka kuri rya hereni mbo ntavuyemo ihereni rishasha iryo hereni sinabaye nk'icambara sinabaye nk'iryambara kubera narishize kuri stati ya whatsapp uri bonye atarigura directement kuva uwo munsi nca ntangakora amahereni ndakora amahereni 2019 hose narakora amahereni ndatangura kuronka clientele nahise n'aba agent marketing twakorana bashobora kukundondera abakiriya je niyo kipa gukora nabo bakandondera abakiriya ico gihe amahereni yarakozwe mu bitenge no mu nyuzi no mu budede narakora n'amakorie ndaje mu expo ariko rero uko nabikora ndi je nyene ndateba ndabona yuko ntariko ndiko ndata ingufu nyinshi hanyuma mbonye ko ndiko ndata ingufu nyinshi ndavuga nti ifuko ndondera abo dukorana nkangwa kurondera abo dukorana ngize ngo ndamwigishije akatagenda kubikora ahandi ntabandanye ngo tubonane dukorana après ndabona yuko ikintu cya mbere nari mbuze wari umutahe benshi barawondera bakavuga bati tuma tugende gusaba ingurane ariko je ntatongo nari mfise kugira ngende gusaba ingurane cyo ku ipoteka tugende gusaba ingurane tugire nte donc nkavuga ati je moyen yonyine mfise kuko nico gihe nabikora nari nsanzwe ndi umujournaliste nabikora na hagati na journaliste ndavuga ati ikintu cyonyine mfise gishobora kumpa amahera akote ya amahereni ni journalisme reka rero ngende nkore na karisi nubwo ndakurondera abakozi nkoresha ntigeze nkorera abantu kose nibyigera nkorera umuntu reka rero nkore journalisme muri aya mahera nzora nka muri journalisme nzoronderamo amahera yo gutanguza mu entreprise ikore hamwe shora kwangaja n'abakozi yacha ndatangura ndakora ndamara igihe umva sansa kuboneka cyane gose vers 2021 niho nayandikisha hanyuma ndashiramo n'abakozi turakora ubure twatugeze kuri iyo stade yo gukora amashakoshi ariho izusanga ziri kuri atelier zinza par commande izindi nazo tukazirunka ama boutique tuba dufise hirya no hirya hari nk'umuntu afise nk'ama produit ugasanga arafise espace turavugana tukahakota tugashaka mu produit yacu nibyo dukora muri iyi minsi mugaba kote turashona umva kwa nyatelier turashona akote mbafise abandi dushona tukashona ama uniforme y'akazi récemment twarakoze ama uniforme ya entreprise ikora ibintu by'isuku iyo umufasoni yitwa Ninette ndamushimira cyane ni kuko cyane twakoze tunezerewe kandi cyabaye neza turakora ama uniforme y'ama entreprise mugabo hanini ya uyu mwaka wa 2024 twifokaliza cyane ku mashakoshi uwo amashakoshi abari amashakoshi akozwe muri jinsi jinsi sizo tugura turarongira abantu tukabwira tukagira appel ba tukandika sur nos plateformes digitales réseaux sociaux bakazana ama jinsi uzanye jinsi tuguhereza produit donc tujaguhereza ishakoshi aguhereza ishapo tukaguhereza ikindi kintu cyose mugaye gikozwe muri jinsi nje tuguhereza hanyuma izo jinsi tuzikora n'andi ma produit kugira du préserve environnement kubera hari ukuntu iyi impuzu zishatu mu mutwe nama niyumvira ubu natanguye igitenge naca igitenge na ingoma nte kwihere niriri nari ingoma nte ku gitenge nari ngira nte nama niyumvira bijye bitambara par exemple bijye bitambara byo mu ma ajya amazu bakotesha imvutano bijye bitambara iyo bivuye ku isoko kuko bijye bitambara shaka 3 mois haza style yashasha y'ibitambara z'imvutano iyo bivuye ku isoko bijahe kiza chambere cha kihaza aya ma jinsi ni kintu chambere gikorwa umwanya muremure gitwara amazi menshi gikoreshwa ama produits chimiques menshi gifata umva gikoregwa siku yayo ica mu bihugu birenga bitanu guhera muri Inde Bangladesh Chine France gica mu bihugu byinshi ariko wala ugasanga iyo jinsi ishaje umuntu ayihaye umuriro uwo muriro ni se ni gaz iduze hejuru kono ni gisenge rero naciye mbwa ati uyu mwaka amasaka tuzoza turakora azari amasaka akozwe muri ma jinsi aba ameze bon ndayitore ayo masaka aba ameze nk'uko donc nka ni jinsi zitatu iya noir iya bleu ni iya bleu donc ni zitatu umuntu ashira hamwe hanyuma umva bari jinsi umuntu abaza ati zarashaje se ntizambara mugabo hakavamo jinsi ishasha igiciro kigabanuka kuri marché kubera matière première imwe tuba twayironse tutarinze kuyigura ariko abantu barayikunda cyane kuko ro jinsi ni ikintu cya mbere kiba kiramba hanyuma umva tuba duhejeje gupreserva nature tukingire d'abord bigiye mu isi birayica uturiye birica isi donc ni ibyo turimo muri umwanya gukingira isi biciye mu gukora impuzu mu gihe bazi ko industrie vestimentaire ari industrie ikunda yonona ibidukikije twe tugaragaza kwerekana ko industrie vestimentaire ishobora gutuma ibidukikije tubikingira kintu kijanye n'abaguzi Jesse ndi muri babandi avuga ngo ntibagura ibyo mu Burundi iyo ikintu ari cyiza umuntu arakigura muri iyi minsi bamaze igihe bambara amashakoshi abamama y'ibitenge akorwa n'abarundi kubera ikiba ya préfère c'est parce que ni meza kandi ku ibeye yabo ku ibeye iriko barumva ko bayagura kuri pouvoir d'achat bafise nibaza ko n'abarundi nabo nyene twese twokwiga gukora ikintu abarundi bagura batabimvira ngo yica bwikora nkuje nk'iyi barambaza buri suye ukore wayikoze canke inye iheze barambaza ati uri suye ko yakoreye mu Burundi kuko iba yugaye neza ibiri ko na etiquette kujya etiquetage niyo nabonye hari kibazo censhi barundi bakeneye kumva umurundi bakeneye kumva ko yambaye marque je marque yanjye ni EA barayikunda cyane n'imipira amavuga ati duhe imipira turagusa twambara imipira yawe iki nibiki riri yo marque ni igurishwa gusumba hari umuntu yambwiye ati kokakora ntidandaza koka idandaza rya munezero mu bisanzwe hari umuntu yambwiye ati umuntu adandaza ishakoshi je ndandaza la sensation wumva iyo wambaye ishakoshi kumva ko wakingiye ibidukikije kumva yuko wambaye jeans ikomeye kumva ko wambaye ikintu washizemo basukaho kwawe sipa jeans ujujinsi ni ikintu wewe wenyine wagize ikintu ufasha nicyo kintu gituma abakiriya amazi hamaze bazikomeye urumva bakiriya bashaka baboneka donc abakiriya banje merci cyane mwongere kandi hanyuma byishyura cyahari byo kugire mu mwamwe muza kudushorera karite izo bihari ndeke karite bari nziza baragura
yego aravuga kuba bamwe mu rwaro bakombore babifuza gukora ibintu bijyanye n'ibyo bize ugasanga ize economy ize scientifique kandi gukora muri laboratoire yari kubuzina gusa n'ubwagice wowe ni n'ubwo butumwa wo baha kombore abandanye bibeshaho biyongonganya mu buzima bwa misi yose kugira bagire ibyizigiro by'akazi
ego sisteme edukatife yacu yaratumugaje kumva yuko umuntu afite akazi n'umuntu afite ibiro yicaramo avec costume avec abantu baza kudodora ku muryango bizama bituma umuntu yize misi yose yamashaka aronka akazi gasana ya image yabona ari kariga si bibi ubuzi bwose burakeneye kuko tubuza abantu akora mu tubuza akora mu laboratoire tubuza duha ama service public natwe byo tubara nabi ariko umuntu ari muri umugwaruko ariko akora muri imisi nakora ikintu yumva n'igihe abagwaye aguma gikora nico kizo muteza imbere ugakora ikintu wumva yuko habaye konje wumva yuko wose bakwera hari konje menya yuko utazotera imbere vuba uri muri ya systeme routine nibakore ico bashobaye cyose bagikora akabonetse kose mugabo ntibibe bakore akabo vraiment ibyo bashoboye hanyuma begire esprit yo kwiga je natanguye nkora amahereni ntazi gushona kandi nari muri milieu iri un peu ludique wumva umengo kwiga gushona umengo ntibijanye n'ibyo wanje deja narinze bon comme nari nize génie mécanique byari ntibisanzwe kumva yuko je ushobora kuja ku mashini kuko nari menyereye kuja ku mashini ariko benshi barumva ko umengo kuva muri monde ubu uri gukoramwo wicaye mu mabiro biki n'ibiki uja kubona abantu bakomakomeye ukaja ku mashini umengo ni ikintu giteye ubwoba igikuru n'amahera winjiza conyene ukabuzi ko winjiza amahera kora kuko ni wasonza ni watangwa kugendana amadeni nibaza yuko izo costume tazokugaburira mugabe plus ihera ufise mu mufuko ningene wagiye urabana n'abantu nico kizokugira kora akubonye kose harabare aho izima ubura bona umuntu aheje kwiga university aje gukora rimi cash undi aragenda akora restaurant kubera avuga ati nicaye aha nkaguma nindiye ko nzoronka akazi kugenda kuba muri biro sinzohava vuba mbwa akazi gahamagara kandi icyo cyo kirahari je nicaye nga ashaka kumva umuntu ambwira ati wewe urazi ibintu bya communication gira consultance ndayikora sinjana aho yikora ngo nikubera ndiko ndashona ndayikoreye consultance donc akazi gahamagara kandi ico kintu niyatswe cyo batekerera ntihagira uwicara muhira akaronse kose agakore a partir y'abo bantu kandi agakora bikunze ntabikora avuga ngo nkeneye amahera oya abikora avuga ati ndiko nkora hari umu coach yarambira ngo kora wa murenza aka kantu kamwe ntukore ibyo bagutumye gusa renza aka kiwawe aka estime kiwawe niho kantu gatuma abantu baca bashaka nyene bagukurikira ukaronka nako kazi kandi wifuza gushikako akazi kose wifuza gushikako uzogashikako mugabo udakora neza nako gatoya uronse ntiwushikako ndetse kuja mu myaka 10 je prévois mu mwaka nashaka kubikora muri uwo mwaka ariko mu mwaka uza niho nzomora ko nzobikora mu mwaka uza je dois faire un hand effilé de mode kandi dukadite namaze kwitegura mu mutwe kumfise abantu baguma bambwira ati duhuye uyu mwaka turi prêt turi amanike bawe nibihangane gatoya mu mwaka uza ntegeza kugira un effilé de mode de collection tuzaba twakoze 2024 na 2025 zaba impuzu avec naye amashakoshi izari collection yerekana ko mu Burundi turakora ikintu kirido kalite kandi turitonda kandi kumva yuko ngo n'umusura atanguye ngura nguci uja habona manza ukore hanyuma uzohereza abantu ibintu bido kalite cyambe na mbere hama mu myaka 10 ndabona afise ku mwaka shobora gusohora collection zitatu Donc sinzi ko bitahuriye ndiko ndavuga collection. Vuze collection simpuzimwe. Mba mvuze ati ni style I. Donc de quand on a collection de tatou pour mwaka, bon, je peux pas dire abakiriya bo nunda bafise. Mugabo ndi ndabona ko dans 10 ans par année tushobora gukora collection de tatou hama tuzodushobora kudandaza mu bihugu mu Rwanda, muri Congo, muri East Africa. Tuba twashitse kugiye dushobora gukonkerisa na niveau international. Déjà qu'on avance gutangura j'essaie yo gukoresha ibintu bitari bitonona isi kuko ico gihugu citunze kizaba igihugu gisa neza kandi kizaba ari igihugu gifise ibintu birimwa bikimburwa tukashora no hanze muri iyo mbona ya 20-40 ndibona ndiko dufise plus industrie vestimentaire iprotege environnement. Ndipfuza yuko muri 20-40-20-60 ayo maproduit ivyo bitambara vyo mu mamaison bakotesha bataza barabita bataza barabihereza abantu ngo bakoreshe ivyo bashaka babituzanira turi centre iproteja ivyo bintu hanyuma tugashaka kubishikana kure tukadusa n'abakozi benshi ndipfuza ko nawe afite abakozi cumi avec des machines ya. Gutangura biragabuye mu gutangura ihere ni rya mbere narikoze nta hera nakoresheje ryari na imfise cyari gitenge na imfise rwa urunyuzi n'urushinge urunyuzi rwase nkani n'urushinge rw'ijana hanyuma sa 50 francs mbu iryo hereni narigurishije igihumbi hanyuma ku mahereni nagiye ndarangura inyuzi plus burya buntu bw'amahereni byaguye muri 10,000 ndatanga gukora business ya mbere kuri 10,000 ariko nakubwiye yuko apres naciye mbona yuko byose ata mahera naho uba ufise ubushobozi bwo gukora bungana gute ntibipasa naciye mfata objectif yo kongiye kurondera amahera ubu ubundi ngeze ku mutahe wa 3,500,000
ndashobora gukora ku bintu urakora amakomande ya 3,000,000
amakomande ya 3,000,000 canke ngeze ku mutahe wa 3,500,000 c'est-à-dire ibiri muri stock nivyo ndiko ndakora sa anglo 3,500,000 ugwaruka muri iyi minsi rurijukiye kora entrepreneuria kandi ni byiza cyane rwose naje ndimwo ndakunda ijambo ari ijambo monsieur Désiré yakunda kudusigurira ngo abarundi benshi bakora entrepreneuria de necessité bisigura yuko yumvise ashonje aciye agenda gukora umunsi yaronka akazi gasumbije ibyo ariko arakora aca biheba ya entreprise ikabiryana ibyo bintu ndiko ndasaba n'ukuri urwaruka ariko rurakora muri iyi minsi rubivemo kora kubera ushaka kumera nka rivulto ukashikane kumera nka dior entreprise yawe izomare 100 ans n'igihe uzoba warapfuye izoguma ikora niho uzoba ufashije isi cyane rwose kuko niwe akora entreprise yawe ikazima kubera uzimye bizwi kuko akazi wari wakreye kose ba bantu upfuye bazosubira mu ibarabara kora wiyumvira ati jewe mu myaka ijana nta kihari entreprise yanjye izoba imeze gute hanyuma bakorane ubugwaneza abakiriya nibo bami bacu donc bakorane ubugwaneza umutima mwiza turazi ko ubuzima buragoye mugabo umuntu agaragaze ko amari positive mu bintu byose akarakora turakunda kuvuga intambamye mugabo iki gihugu dufise kifise ama opportunite menshi cyane kuko n'abantu benshi ego kuvuga adashiri hasi mugabo igihugu dufise gisa ama opportunite menshi umuntu agaragaje kuba positive ashaka kuyaronka yose akayabenefisi ego.